Welcome to Tipankidawa Studio YouTube channel. For more audios and videos, please subscribe to our YouTube channel.
But all that's good comes from Him. All that's bad purifies within. All that's good comes from Him. All that's bad purifies within.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-karim. Uli miliru onse ndi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbuyi wazuli ngedwa zonse. Mwini kupereka moyo ndi infa. Ntendende madari tso ambuye watu zikari ndi ntumiku wake umaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akubanja kwake omtatira ake uli mikizeka ndi kwa salamu onse padzikolonse. Ndikulandire ni abale ndi alongo ku programu ino ya Kuganiza Mwangwilo. Nthawi yomwe timawongolerana zokhudza kuganiza pamene tili mmalingaliro kamba kakukhumudwa ndi zochitika zina ndi zina zosiyana-siyana zokhudza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Penanso timaganiza mwinanso kudabwa kumene kuti koma mmene zinavutira zinthu muja chaka chathachi ine ndikadalipo wabezoona inde mukadalipo. Ndipo zabwino zanu zikadabwera abe. Chachikulu inu kanu okazikika maganizo. Ndu kala ndi chibikizo chabwino. Musakale muntu oganiza mwapenda-penda ndu kutamanga magazi. Ndi cholinga choti chili chonsi chabwino ndu ule milero zikale zanu lero ndilero. Dziwani kutizofuta zili zonse zimumunga kumane nazo lero. Mwakumaniza na nazo ndi cholinga. Ndipo cholinga chachikulu ndi choti mukale okwima maganizo. Nduwa zikurupirira pantawi yomwe muza kale pantendere ndipa chinyezi. Kupanda kutero dizija mumaona kuti muntu yomwe chuma chake anangu chipeza kamba kuti makolo ake ndu umana gwira nchito ama chisakaza mosa wona tsogoro mapeto ake mkudza kangula antu wapempeza. Kamba kulepera kukala ndi maganizo angwiro ndi chibikizo chabwino koma ntawi zonse kukala ofuni tsitsa kuti zabwino zonse zizikala zao dizija mumaona kuti andaleena ama kalira kusinta zipani. Zota nzao analimba nazo kutafike po mwalipo iwo alibe nazo kantu. Kuganiza kwao kosa kala kwa Mwangwilo ndichi mbekezo chabwino ndikoti ngati sinditero basi ndilibe tsogola bwino ndivutika ndisauka kumachita kuti anzao analolera kuzunzika mwanjira ina iliyonse ndipo kuti chokacho chokala ndichi mbekezo chabwino kuti panga talike bwanji blanket ndizafunda lero akumfa kutentera. Mwachisomo cha Allah mkudzapeza ndi duveti yomwe. Enao kungu kalira basi akuti kudielira nao. Mwina anso kumazemba mkumapita kwa nzao au asia aja. Amvekere ukutu sinapita yetu chonse ai. Dingo funa kudia nao basi. Ine dikadali ndi ino. Kur'ani yole mekezeka ima dzudzula antu akali liloteleri motzindika. Popeza ikuafa nizira ndi aja omwe ama nama kutindu okurupirira. Pumwa kakala kuseri ama ninetsa kuti iwo akadali wosa kurupirira. Ndime iye ya mkuruan ikusimba motere. Wa idha laku alladhina amanu kalu amanna. Wa idha khalau ila shayatinihim kalu inna maakum innama nahanu mustahaziun. Ndipo antu ameniwa akakumana ntukumu akurupirira ama wawuza kuti ifetu takurupirira ndipo tilinanu limoti. Kuma kakala pao kandia satana hao. Amati nditudi ife tilimodzi nanu ajawa timangu wachita chipongwe basi. Quran 2:14. Muntu aliyense alindiza bwino zake zomwe Allah subhanahu wa ta'ala anamkonzera. Diponga kalipanga vute motani ukaganiza Mwangwilo ndi ukala ndi chimbikizo chabwino zabwino zako udzalandira mosakaika. Chepetsani kususukira zanzano dzikhulupirireni. Gwirani nchito ndi ukala ndi chimbikizo chabwino. Ndime ina ya mbuku lomekezeka la Qur'an ikutlimbikitsa motere. Wakuli imalu fasayara Allahu amalakum. Ndipo auze, gwirani nchito, ndipo Allah adzawona nchito zanu. Qur'an 9:105. Awatu ndimau achilimbikitso ndiwo pasa chembekezo. Tie ntigwire nchito, tie dzamire mwa Mulungu. Tikale ndi chembekezo chabwino, ndipo tisakale ndi chikaiko chili chonse. Qur'ani yole mekezeka ikunene tsansu motere. Kala waman yaknatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Adati palibe uyo amene anga kale opanda chembekezo mambuye wake kupatula kuti adzakhala mwaosokera. Quran 15 ndime ya 56. Tienti kale anthu ochilimika muzochita zathu ndi ukhala ndi chembekezo chabwino nthawi zonse. Kuganiza kwathu kukhale kwangwiro ndipo tiwaganizira nzathu zabwino muzochita zawo zonse. Tichotse maganizo oyipa mmitima mwathu komanso tisakhale omuganizira mbale wathu kapena nzathu ndi maganizo oyipa pazomwe wachita kapena momwe watiyankhulira. Iyitu ndi nkhani yomwe ndadza nayo lero mprogramu yathu ya kuganiza mwangwiro. Ndipo tiyamba ndi nkhani ya chisoni ya imfa ya mkulu wina yomwe anali munthu wabwino kwambiri, ochezeka wa ulemu wake komanso odzipereka kuchipembedzo, kotero kuti mwambo wa maliro ake unayenera kuti ndikakhale nawo mwachisomo cha Allah. Choncho ngakhale malemuwa anali aulemerero otere, chomwe ndikufuna munkhani ndichoti mumve momwe ndinayendera kumwambo wa maliro umenewo. Tiye ntikhalire limodzi. Inde unali wakumwambo wachisoni, komabe mkanjo wanga woyera bwino ndinavala ndithu. Potulukira kusiwako ndinaona kuti amangako tenti, ndipo anayala mipando yomwe akuluakulu ena anakhalako malinga ndi ulemu wawo pakati pa anthu. Nditiyang'anitsitsa ku mipandoko ndinaona kuti kunali akuluakulu ena omwe ndimawadziwa, kotero ndinaganiza kuti chikhala chinthu cha ulemu kuti ndikawapatse moni pogwirana nawo chanza. Inde si akuluakulu onse omwe anali ku mipando oti ndimawadziwa, choncho pamwambo wake kunali koyenera kuti ndipereke moni ngakhale kwa amene sindinkadziwana nawo ku mipandoko. Ndinayamba kugwirana chanza ndi mmodzi mmodzi mopanda kuyankhulana zambiri. Ndili mkati mopereka moni motero ndinafika pa mkulu wina yemwe sindikumudziwa. Ndinatambasula dzanja langa kuti ndimpatse moni pogwirana naye chanza, koma iye sanatambasule dzanja lake kuti tipatsane moni wapa mkono, ndipo sana ndilabadire nkomwe. Ndinadabwitsika mu mtima, kotero mwansangansanga ndinabweza mkono wanga ndikupitiriza kugwirana chanza ndi munthu wina yemwe anakhala pafupi naye. Inde onse ndinapatsana nawo moni wapadzanja kupatula mkulu yekhayo. Ndinakakhala pansi kudikilira kuyambika kwa mwambo wa maliro uku ndili wonyansidwa naye mkuluyu koteratu. Ndinkadzimva mmaganizo mwanga kuti mkulu ameneyu wandinyoza kwambiri, kotero kuti ndinali munthu wokwiya sizinaoneke. Ndinayamba kuganiza mumtima mwanga uku ndikudzifunsa ndekha kuti kodi mkulu ameneyu akudziyesa kuti ndindani iyeyu. Onse analandira moni wanga wapa mkono, komanso ena mwa iwo ndi aulemerero waukulu kuposa iye, mafoma president nkati iyeyu nkusafuna kuti ndigwirane naye chanza kuti anaponda potani iyeyu. Ndinamwalatira cha mumtima ndikadali chikhalire pansi kudikilira kuyambika kwa mwambo wa maliro. Kenaka ndinayamba kumamuyang'ana mobera mwapatali patali uku ndi kunyasidwa naye. Ndinaona munthu wina akupereka nsomoni wapa mkono kwa akuluakulu aja ngati momwe ine ndinachitira poyamba paja. Atafika pa mkulu uja adangofikira kumugwira mkono wake, ndipo mkuluyo anatambasula dzanja lake ndi kugwirana chanza ndi munthu ameneyo. Apatu ndi pamene ndinazindikira kuti mkuluyu anali wosaona, anali wakhungu, anali wosapenya.
Lelo anthu yena akuvutika kunende chifukwa chongo ganiziridwa. Anthu ena anapedwa kumenyedwa kambako.
Ndinadzimvera chisoni koteratu poganizira kulalata komwe ndinamulalatira mumtima, poganiza za maganizo oyipa omwe ndinali nawo pa iye mopanda kudziwa choonadi chomwe chinamulepheretsa kuti iye ndipatsane naye moni wapadzanja. Kalanga ine ndanyoza ndikulalatira munthu osalakwa. Ndinkachimva ndekha mumtima mwanga ngati ndiyimirire ndikamupepese, koma ndinadziretsa. Ndinapitirira kudzimvira chisoni komanso kuchepekedwa nzeru, kotero kuti mkwiyo omwe ndinali nawo pa mkuluyu tsopano unakhala pa ine mwini chifukwa chakusowekera mumtima mwanga za ubwino oganizira ena zabwino muzochita zawo. Apatu ndipomwe ndinakumbukira mawu a mbuku lolemekezeka la Quran pa ndima yomwe ikufotokoza motere: wama lahum bihi min ilmin iyattabiuna illa dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a.
ndipo iwo alibe kuzindikira kulikonse popeza kwao ndikungo tsatira zoganizira chabe ndipo ndito kuganizira zongatandize pofuna kudziwa chaonadi. Quran 53 ndime ya 28. Zoonadi abale ndi alongo kukhala ndi chizolowezi chomango ganizira muzochita za munthu wina makamaka pomuganizira zoipa kumapha ngati poisoni. Kungochitika kanthu kang'onong'ono basi kuganizira zoipa. Kungopezeka kuti wina sana kuyankheni la miyano mumvekere akundizemba ameneyo. Wina tikamupempha ndalama nkusatipatsa timafulumira kumuganizira kuti ndiwoumira mwinaso kungomalizitsa kuti munthu woipa amene ucha. Wina wayamba wasowa osakuyendirani kapena kukuimbirani lamia ngati mmene amachitira kale basi mmangomalizitsa kuti anayamba kudzimva ndi kudzitukumula. Ife ndifendaninso kwa iye adzatifuna. Timakhala ndi maganizo oyipa ngati amenewa mopanda kufuna kudziwa choonadi chomwe chamuchititsa mbale kapena nzathuyo kuti achite zinthu momwe ife sitimayembekezera. Akangotibweza kapena kukana zofuna zathu basi nthawi yomweyo timayambiratu kumuganizira zoyipa. Sitifuna kudziwa kuti kodi mbale kapena nzathuyo akudusa muzokoma kapena zipsinjo zotani. Nkuteka kuti munthu yemwe anakulonjezani kuti akupatseni ndalama mkuja uno mawalake anadzakumana ndi mavuto ena ofunika ndalama omwe iye samayembekezera mkomwe. Mbale kapena nzanu yemwe sana kuyankhe ndalama yanu nkuteka kuti anali pa msonkhano kapena pa mapemphero mwinanso anagona kapenanso kudzithandiza kuchimbudzi kumene iye sanalipoti angayankhe foni yanu pa nthawiyo. Koma zomuganizira zake zoipa za upandu zokhazokha. Abwinowo ndi kukhala inuyo. Muganizireni nzanu zabwino ndi kupereka danga mmaganizo mwanu kuti nkuteka pali chifukwa chomveka ndi chabwino chomwe chamuchititsa nzangayu kuti atero. Si nthawi zonse kuti zinthu zimakhala ngati mmene ife timayembekezera. Tiyentisunge ubale ndi ubwenzi wabwino ndi anthu anzathu. Ndime ina ya mbuku lomekezeka la Quran ikunena mwamvemvemve kuti ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadhanni inna ba'dha dhanni ithmun. Ino anthu okhulupirira piwani kwambiri ku zinthu zongoganizira ndicho kuganizira kwina ndi tchimo. Quran 14 ndime ya 12. Ndikuchepekedwa nzeru komaso chibwana zedi kupezera nzako chifukwa pakali konse komwe kangaoneke kuti alakwitsa ndikuyamba nokhazikisa chidani pakati pano. Tiye ndikhale okhwima maganizo ndi kukhala ndi maganizo angwiro. Sizoti wina sana kuitaneni kukwati wake mwatengapo chidani. Wina sana kutumizireni mafuna abwino patsiku lomwe umakumbukira kubadwa kwanu mwamuda. Nzanu wina sana chite like Facebook page yanu mwamuzonda. Sana kuikireni kumbuyo pantawe mwamakangana ndi munthu wina wake mwatengirapo chifukwa chodana naye. Anthu oyipa amene aja munawape mpandalama ndiye anakuyankhani kuti alibe basi mwawakuira mkuyambira tupompo kuwatemberera. Ena kumachita kulemba mbuku ndi ndani anabwera ku kwatu wao ndipo ndi ndani yemwe sanafike koma taitanidwa kumaganiza kuti wachita dala kusabwera choncho adzambwezere chipongwe. Dziwani kuti aliyense mwa ino ali ndi nkhondo yake yomwe akulimbana nayo zomwe ino simukuzidziwa. Anthu omwe kuchokera kwa iwo mukuyembekezera kuti akuthandizeni nawonso akuyang'anira kwina kwake kuti nawo athandizike. Tichepetse zoganizirana kuti wina akuchita dala ndi kumalenga chidani tisakudziwa zoona zake. Zindikirani kuti si aliyense yemwe amakudani inuyo kukunyozani kapena kusakulabadirani koma kuti wina aliyense nthawi zina mosiyana ndi ena amakhala ali pampanipani wazochitika zina mmoyo wawo ndi kuchepekedwa muzofunika kuti akwaniritse. Tikunena pano mabwana ena mmakampani ndi mabungu aboma abale awo anawada kalekale alichifuwa choti sana wapezere nchito ana alongo wawo zidzukulu za malome awo alamu awo ndiye na otero. Achimwini wotu ndi bwana ku kampani kwa woko koma taona ni anawa akungokhala kusowa nchito. Zoti ena anaisira kutero ndipo zotsatira zake anawachosa nchito iwo sakuzidziwa. Zoti ena mpaka namangidwa nazo sakuzidziwanso iwo malingaliro awo agona pazokhazo zoti zokumpa zawo mbale wawo sakuwathandiza basi kotero safuna kumvanso za iye ngakhale pang'ono. Tienti punzire kuchotsa maganizo oonetsa kukhumudwa ndi anzathu akatichitira zosemphana ndi zomwe ife timayembekezera kuchokera kwa iwo. Tisawaganizire zoyipa tisayambitse udani kapena kukhala ndi mkwiyo uliwonse tuwagani zile zabwino ndi chikuru vilo joti panalizo waenereza kutachite zintu meneza kaliramo kapena kuwale pereza kuchita zintu mogwiriza ndimo mwe ife timembekezera. Ziwane kuti zintu zabwino zima sentira chifupi mukazita likitsa ndi maganizo oipa. Kumbukirani kuti ngakhale mutakhala kuti ndinu opunzira chotani kaya ndinu alunta ndi luso lotani kaya ndi olemera kapena odzimva motani mmene inu mumakhalira ndi anthu anzanu ndipo mwepagona nkhani yonse. Umuntu tisaiwale chatsitsadzaye kuti njovi choke nyanga. Ndinalitu kumwambo wa maliro ankulu yemwe anatisiya ndipo ine mosazindikira ndinalala tacha muntima ndi kuganizira zoyipa munthu wakhungu chifukwa cholephera kugwirana nane chanza. Ndinafunitsitsa kuti ndimupepese mwanjira ine yake. Choncho mwambo wonse utatha ndinamupempha munthu yemwe amamuthandizira pomugwira pa mkono akamaenda kuti andilole ndimuthandizire. Mwachimwemwe anandilola ndipo ndinamugwira pa mkono nkumaenda naye pochoka kumanda. Timadusa njira yochepa kwambiri kotero kuti ine ndimaenda kumukuna lichire pofuna kuti iye ayende moyera. Posiana naye ndinamunong'oneza iye asa kudziwa cholinga changa ndipemphero lompempha Allah kuti atichite ife kukhala anthu osaganizirana zoyipa okondana ndi okhululukirana. Iye anangoti amin. Abale ndi alongo zindikirani kuti kuganizira sikungakutsimikizireni choonadi chomwe wina wachitira zomwe wachita komanso kuti kuganizira kwina ndi chimo. Tamva kale mmene ndime za mbuku lomikizika la Quran za fotokozera. Tie ntikale anthu oganizira na zabwino, okondana ndi ofunira na zabwino. Kumbolatu likale chimbikizo chabwino nthawi zonse posatea ntima mwambuye watu ndi kuganiza Mwangwilo. Timalize nkhani yathu lero pochenjezana za kuganiza komwe kumayika anthu ambiri ndende ya maganizo. Ukutu ndiko kuganiza pochita mantha kuti kodi anthu adzaganiza bwanji za ine. Kuchita mantha mwinanso manyazi ndi kumaganiza kuti kodi anthu azidzati bwanji za ine akandiona. Anthu ena amakhala omangika kwambiri ndi maganizo. Munthu umakhala kapolo weniweni wa maganizo, polowa mmaganizo anthu ena ukukuganiza kuti kodi iwo auganiza zotani za iwe. Ndiwe munthu oti utha kuchita malonda ogulitsa phwetekere ndi ndiwo za masamba. Koma chifukwa choti unali ndi zigayo zambiri mbuyomu, umakanika kuti uyambe business imeneyo poganiza kuti kodi anthu omwe amandidziwa nthawi ijayi ndinali chikwaya azigatiza zotani za ine. Ndiwe mbale oti amachita kukutsekulira chitseko cha galimoto kodi anthu omwe amandidziwa akandiona ndili pakabaza azigatiza zotani za ine. Basitu munthu nkumakhala mndendi ya maganizo azomwe ena akuganiza za iwe. Oyankhula adati ndithu ndende yayikulu kwa munthu ndiko kuchita mantha ndi zomwe anthu ena akuganiza. Zitayeni zimenezo ndipo khalani mfulu kuyambira lero. Yedzamirani mwambuye wanu Allah ndi kuchita zomwe zingakupindulireni mmoyo mwanu. Ganizani Mwangwilo ndi ukhala ndi chimbikizo chabwino. Zoganiza za ena zokhudza moyo wanu zisakusowetseni mtendere ndipo musadzilabadire. Mwachisomo cha Mulungu mudzakhala ndi mtendere wa mumtima ndi womasuka mmaganizo. Tie ntikhale oganiza Mwangwilo okhala ndi chiyembekezo chabwino nthawi zonse ndi kudziretsa kuwaganizira nzathu zoyipa pa zomwe achita mosemphana ndi mmene ife timayembekezera. Maganizo a anthu ena pa ife asatisowetse mtendere ayi. Asiyeni abaganiza mmene angaganizire inu maso patsogolo. Ganizani Mwangwilo khala ndi chiyembekezo chabwino. Dziwani kuti ngalawa simakhala pa chiopsezo chomira mmadzi ngati ngalawayo ili pa ntunda. Koma pa ntundapo sipomwe anaipangira kuti igwiritsidwe ntchito. Munali ndine Mustahab Ayami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
But all this good comes from him, all this bad purifies within. All this good comes from him, all this bad purifies within.